re santse re le mogotse o di amanang le kopano kholo ya mo president Cyril Ramaphosa kwa Free State mo bokhutlong bono ba beke re kholaganya ka tshamalalo le tona kholo ya province eo Mercy Sintombela go utlwa ka ipaakanyo ya go amogela mo president le kabinete ya gagwe kwa provinceng eo madume ga fe le tona kholo wa mogetse mo dikhanyeng tsa rona tsa Setswana
hela dimela senta ke mkwani le ba mamedi ba gao
Mentombela mo presidente o etela province kana go baagi kwa masepaleng wa Mangaung ba ngongoregang ka tlhaelo ya ditirelo tse di akaretsang matlakala dipeipi tsa metsi le kgelelo leswe tse o di thubegetseng ruri maikutlo a gago ke afe go amogela baeng mo maemong a ntseng jaana
tena ke motlotlo gagolo go amogela moporesidente gobane jale ke gale bamamei baai ba Mangaung ba meketsa ba lla ka taba tseo tse neng tse di etsagala Mangaung mme ke na le bonnete ba gore jwale re fitlhile pheletsong qetelelong ya gore dilo tsa bona di tla fela gobane jwale qete nkuwe ka kgona e mong le mong sa utlwile mme ke utlwile gore mme Nkosazana o tlhalositse gantle gore o tlatla a etsa press conference gantle akeng tsa gae ga mmogo le letona la tsa ditšhelete bekeng e tlang maatla outlinea gantle gore go tlatla go feletsiwa jwang Mangaung mme kere go betere gore national e keneletse go tla re thusa go etsa bonnete ba gore re fa batho ba Mangaung seo ba llang ka sona e leng ditshebeletso so ke nagana gore dilo tsa bona di utlwagetse ntate Nkwane
Mentombela lefapha la COCTA le feditse beke kwa Mangaung o ka re nopolela go se nene fela le ga e le gore tona mme Dlamini Zuma o tlile go tlhagisa dintlha dingwe tse di rileng ka kopano o ka re nopolela go le gonnye fela gore kopano e o e tsamaile yang COCTA e feditse jang ko masepaleng wa Mangaung Metro
letona la rona le motlatsa gae o kopane le COCTA ya rona a kopana le makhansela a rona a Mangaung o na batla go etsa bonnete le go iponela le go utlwa gantle gore gantlentle molato ke eng gobaneng ditshebeletso di sa fitlhe bathong go etsala eng so o ne a ikutlwela a ba a nna ga a qeta kopana le bona le ena a etsa bonnete le gore o kopana le megato ena e meng e sa kgotsofalang gore a utlwe le go bona gore go etsala eng o kopane le megato e sa kgotsofalang a buisana le bona ba mo tlhalosetsa gore ke eng ntho tsa bakgotsofatseng a kopana le samo basebeletsi ba bona le bona ba mo tlhalosetsa gore go etsagala eng a kopana le rona executive council mme bona ga mo tlhalosetsa go etsagala eng a re o ne a batla go utlwa ka gotlhegotlhe gore re bua jwang mme a bona gore aa qete nngwe fela gona jalo ke gore go saviwe Mangaung empe e controlwe
ra leboga Mentombela ka gore nopolela ka boripana se se diragetseng tona kgolo ya province ya Free State Mercy Sintombela.